bose baraganya nico gituma rero tubwiza gukora ibishoboka byose itariki 20 ibintu bihinduke ku neza y'abarundi n'abarundi kazi muze mu bacunge baratwivye 2010 baradusubira ubu hawapimi turi kanure turi kanure ubu rero baramaze kumenya ko tuzobacunga sawa sawa bahinduye imvugo mu gutera ubwoba ngo seneri gatsinda rw'inkoho zirasohoka zirasohoka imbone no kumuvuga igipolisi cyangwa ngo mvuge ngo imvuga ngo ifobetse ngo dushaka kugwana nta ntambara dushaka muri kino gihugu ntayo tushaka rero abibesha rangu borasa tuzoba tozi intoki none enda bereke abarundi turi miliyoni 12 wena ofisa mapete angana gute ntushora gusumba miliyoni 12 ayo masasu data worasa magabo yogohera abandi kubera cyabavunye kitabavunye bibaza ngo numucezo ugabira na mbere murabizi yuko muri senere dushaka kuba ku Burundi bwa bose Burundi bwa bose si Burundi bwitiranwa n'umugambwe si Burundi bwitiranwa n'intara si Burundi bwitiranwa n'amoko si Burundi bwitiranwa n'imiryango si Burundi bwitiranwa n'icyo aricyo cyose ni Burundi gusa Burundi dushaka kubaka ni Burundi aho umwe wese agira iteka atari Burundi ushobora kuzira ibyiyumviro atari Burundi uzizwa ibyo warondeye n'amaboko yawe atari Burundi aho akazi gahabwa bamwe kakimwa abandi amasoko gahabwa bamwe kakimwa abandi ingendo umwe niyo tubwirizwa kubavanura nayo ubwo Burundi dushaka ni Burundi butabyara impunzi ahubwo ni Burundi bw'uho mwizera bahunze bagataha bose
namugayo ni dibunda bunda